Abiro modhialo, abiro paki jatelo. Jalimbe singo kodi otam wasika ng'eyo. Sana iromo kodi otam wasika ng'eyo. Donge wudwa kodi otam wasika ng'eyo. Bile kaki gweda otam wasika fwenyo. Kaki shela otam wasika tie.
Kinga. Ile nyasaye.
you can't know loving.